Umhla ka 15 November 2024 ilona suku olindeleke kakhulu kakhulukazi kuma Blue Nation njengoba uKhuzani Ukhiphe ezokhipha i-album ngalo lolu suku. UKhuzani Ukhiphe usejabulise abantu abaningi ngathi eveza izinhlelo ze-album yakhe ukuthi kusukela manje yini ezokwenzeka. Asikubingelele siphinde sikwamukele umbukeli ekhasini edala ekhaya igama lami nguSibusiso Sibongo ngokanene. Ongothi uyaqanqa ufika lekhaya ngicela nje ungakhohlwa ungicofozele lapha thing elibomvu elibhala ukuthi subscribe. Uphinde futhi ungibonisele ne-notification bell ukuze uma sekhona engifakayo uzoyithola imeseji esho ukuthi ngasikhona osengenile. Ezihamba phambili ngembukeli uKhuzani Ukhiphe usejabulise abantu abaningi kakhulukazi abalandeli bakhe ngenkathi eveza izihlelo ze-albhamu yakhe ukuthi kusukela manje kuleli viki esizoliqala yini ezokwenzeka. Yonke lento uyiposte ekhasini lakhe laka Facebook. Izihlelo zakhe ze-album ka-2024 zimi kanjena. Ngosomluko wona lo esiyoqala ngomhla ka-11 uKhuzani Ukhiphe uzodedela i-album cover. Mase kuthi ngolwesibili kuyobe sekungumhla ka-12 uzodedela i-song list azo zonke izingoma ezikhona kwi-album yakhe. Sokhumbula ukuthi ezinye zazo usekwazikhipha nje ezisukwini izimbalwa ezidlule. NgoLwesithathu okuyobe sekungumhla ka-14 lapho kuyobe sekusele usuku olulodwa nje vo ukuthi i-albhamu iphume uzokwenza i-1 minute video. Abantu abaningi baphawulile ngalolu dabi ey'nkundleni zokuxhumana kakhulukazi ku-Facebook. Abanye bababhalela ukuthi cha siyakubonga Khuba ukuthi yize kukuningi okukuvelele kulezi nsuku obhekene nakho but ulebele uqhamukile njalo uzozivezela izindaba ezinhle. Sihlezi nje silinde yona i-albhamu yakho. Khuphuka Khuba.